ndinda yankani kuchokera kuno ku MPC ndipo masanano mlindine blessings chirewuka poyamba mito yankani zathu.
President Dr. Lazarus Chakwera wapereka ulemu wapadera kwa weruza milandu kubwalo la apilo ndilo njezo loti ulemu sudzaperekedwa anso mwandale pofuna kusangalatsa ena. Lipoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wajuli kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu latuluka. Ndipo nthambi ya boma yoyendetsa mabungwe ya zamasewero ya Malawi National Council of Sports yati bwalo latsopano la BAT lomwe boma likumanga mudzidzalowa anthu okwana 17,000.
Takulandirani kunkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika kuti kupereka ulemu wapadera kwa weruza milandu kubwalo la apilo si ulemu oyamikira ena pandale. Dr. Chakwera wanena izi mmene amapereka ulemuwu senior counsel kwa weruza asanu ndi atatu akubwalo la apilo. Apa Dr. Chakwera anatsindika kuti mayinawa anasankhidwa mwanjira ya chilungamo poonekera ntchito yomwe oweruza wa aigwira mugawo la zamalamulo. Dr. Chakwera wayamikira oweruzawa kamba kodzipereka pa ntchito yawo. Omwe alandira ulemuwu ndi Justice Hile Potani, Justice John Nelson Katsala, Justice Aivecha Takamanga, Justice Mankambira, Charles Chinganyi Kandawire, Justice Tingiswayo Madise, Justice Dorothy Nyakaunda Kamanga, Justice Sylvester Augustino Kalembera ndi Justice Roland Mvundula. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Dr. Chakwera amayankhula kuchichiri mu mzinda wa Blantyre pamwambo wotsegulira chionetsero cha zaulimi cha chaka chino. Pamwambowu President Chakwera anali ndi Dr. Philip Nyuse wa ku Mozambique. Secret Segula wafika ndi ripoti.
Mtsogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mtsogolo wa dziko la Mozambique Dr. Philip Jacinto Nyusi anafika pa bwalo la zamalonda la Chitutwe Fairgrounds kutsegula chionetsero ya zaulimi chomwe mabungwe ndi kampani zoposa 170 zikulinganawo mbali poonetsa katundu ndi zinthu zomwe amapanga. Mawu ake poyankhula ndi khumbi la anthu lomwe linasonkhana pa bwalo la zamalonda la Chitutwe Fairgrounds, President Chakwera walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zaulimi ndi cholinga choti dziko lino lizikhala ndi zokolola zochuluka zomwe zizigulitsidwa kumayiko akunja. President Chakwera wayimikiranso ubale wabwino omwe uli pakati pa dziko lino ndi dziko la Mozambique ponena kuti dziko lino lapindula kudzera mu ntchito zachilukuko kuphatikizapo kumangidwa kwa njanji kugwiritsa ntchito doko la nakala komanso kutawa magetsi mdzikolo.
Ulimi uchokere levulo iyi ufike levulo iyi ndi nkhani yakuti aliyense wa inu mukhoza kupeza chochita. Nchifukwa chake mapulani akuti pali AIP komanso pali AGCOM komanso kuli magulu ankhaninkhani otithandiza mwachitsanzo AGRA amalandira mphotho panoli cholinga nchakuti osanguzolowera ulimi wakuti kathumba kamodzi kafetereza kakwana ayi. Tikuthandizeni, tithandizane. Tithandizane misika kayandi ku Europe, kayandi ku Asia, kayandi ku America, kayandi mu Africa momuno. Misika imeneyo ilipo kale. Ngakhale konkuno dziko limene tazungulirana nalo koposa dziko la Mozambique, nchifukwa chake tikuonetsetsa kuti ife ndi Mozambique ikhale khetekhete.
Mawu ake mtsogolo wa dziko la Mozambique Dr. Philip Nyusi wati ubale omwe uli pakati wa mayiko awiriwa uthandiza kutukula ntchito za malonda mayendedwe komanso magetsi mwazina. Aba Dr. Nyusi abempha mayiko ena mu Africa kuti atengerepo chitsanzo pa ubale omwe ulipo. Ndipo nduna za ulimi Assam Kawali komanso president wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI Awezi Lipili ayimikira ubale omuli pakati pa mayiko awiriwa zomwe ati ukuthandiza kukweza ntchito za malonda. Akawala natinso ndalama zokwana 1 trillion kwacha zakhazikitsidwa ndi cholengo chotukula ntchito za ulimi mdziko muno.
Ndi chifukwa chake timafunira kuthokozeni bwana president kuti pa ndalama zimene munakonza mu budget yathu komanso pa ubale umene muli nawo ndi mayiko akunja komanso mabungwe amene timagwira nawo ntchito pali ndalama zambiri zimene zapita ku ulimi zimene sitinaoneko mbuyo mosemo. Ndikupatseni chitsanzo. A president akamanena kuti tionetsese kuti productivity kuchitika ndi chifukwa chake pokhala bwino ndi mabunge ngati World Bank pali ndalama pafupifupi 600 billion kwacha imene ili ku agriculture commercialization yoti achinyamata athu akhoza kupeza ndalama kuti apange ulimi mopindula. Kupatula pamenepo posachedwa apa tinali kubalaka pamene a president amatseka mbali yoyamba ya NIF nkuyamba gawo la chiwiri la NIF kumene ndalama zaonjezekera kufika pa 350 billion kwacha cholinga achinyamata komanso tonse pano tikhoza kukhala ndi ndalama zoti tipange ma business athu osiyanasiyana kuphatikiza ulimi commercialization productivity ja ikupezeka kumeneko. Kupatula pamenepo bwana president chifukwa chokhala bwino ndi mabungo osiyanasiyana anzathu a IFAD mu program yao ya SAP 2 apelekanso ndalama pafupifupi 93 billion kwacha yoti ithandizenso pa nkhani ya ulimi muno mmalawi. Kupatira pamenepo paliso bungwe lija la AGRA mu project ya chinyamata agwira ntchito ndi a National Youth Council of Malawi paliso ndalama zokwana 60 billion kwacha zimene zikupitaso kuti chinyamata ndi olumala azimayi akhale ndi ndalama apange ulimi productivity commercialization value addition izichitika. Apa bado ndangofotokoza zinthu zinayizokha tikapanga masamu tikuona kuti ndrama zimene zikubwera ndi pafupifupi 1 trillion kwacha.
Chionetserochi chikuchitika pamutu woti njira zamakono zomwe alimi komanso anthu angagwiritse ntchito kuti apeze phindu lochuluka. Secret Segula, MBC Blantyre.
Ali mdziko muno Dr. Nyusi analandira degree ya ulemu ya udotolo ya ku University of Malawi yokhudza ubale wa mayiko. Ndipo poyankhulapo a Moses Kunkuyu omwe ndi nduna ya zofalitsa nkhani ati ulendo wa Dr. Nyusi ulimbikitsa ubale wa mayiko awiriwa.
Mozambique ndi dziko limene litithandizira kuti kuti zimene tapanga kunokozo kaya tapanga add value pena takulitsanso value yake zikamapita ku mayiko akunja ziyende motani kudziwa kuti Mozambique ndi dziko limene ifeyo timadutsitsako zinthu zathu kupita kudoko komanso zinthu zathu kuchokera kudoko kubwera kuno. Dziko limeneli latithandizira nkhani za njanji zoti zibwera kuno ndi mafuta amene amabwera tsopano komanso zinthu zina zimene zimachokera kunja kubwera kuno mafetereza mankhwala ndi zina zotero kudzera kwakitudzera kumwera komanso mukhoza kukumbukira kuti a Mozambique tsopano anawapatsa president chakwera malo kuti malo awa inuyo ngati mbale wathu malawi dzamangeni doko lanu kuno ku Mozambique kuti zinthu zanu zikamachokera kutali zizifikira pa doko lanu mukamatulutsaso zinthu zanu pita kunja zidzeranso pa doko lanu zithandiza zinthu zathu ziyenda mwachangu komanso zochuluka mete ngazilongire process pa nthawi imeneyo. Chomaliza tifuna tiwathokoze a Malawi Malawi aliyense waonetsa nkhope yachimwemwe kwambiri kwa alendo amene anabwera kutere kuifirika maona Mozambique ngati dziko tikuona dziko limene nda abale yathu komanso ifeyo ngati a Malawi imene tamuonetsera president Filipe Nyusi tamuonetsa kuti kuno anali ndi kwawo chimene chifuna kuwathokoza a Malawi onse chifukwa choonetsa nkhope yachimwemwe pomulandira mulendo ameneyo kuno ku Malawi.
Mabungo omwe si aboma awapempha kuti aziyamba funsa ku makonsolo asanayambe ntchito za chitukuko kumadera ndi cholinga choti azitha kudziwa chitukuko chomwe anthu akufunikira kumadera awo. Wachule kwa nduna yoona za maboma ang'ono a ON Chomanika wanena izi pa sukulu ya primary ya Khulupwe kumulanje pomwe bunge la World Vision Malawi limapereka ntchito za chitukuko zomwe lakhala likugwira kwa zaka 15 kwa anthu amdera la mfumu yaikulu njema mbomalo. Kuchokera kumulanje mtolankhani wathu Charles Pensulo wa dzandi ripoti.
Mchaka cha 2009, bunge la World Vision Malawi linayamba kugwira ntchito zothandiza kutukula omoyo wa anthu okhala mdera la mfumu ya ikulu njema mboma la Mulanje. Zina mwa ntchitozo ndi kulimbikitsa maphunziro, kulimbikitsa ulimi wa makono, kutetezana komanso kuthandiza anthu andiralo kuti azikhala ozidalira pa chuma. Maife Bichinga Ipe ndi mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ntchito za World Vision Malawi.
Uyo isana khale ku World Vision anthu amapanga mabanki nkhondo osazindikirika koma tikunena pano kufa cha World Vision mabanki nkhondo pano ndinawo ndipo inenso ndi mmodzi amene ndapindulapo nkhani ya banki nkhondo chifukwa ndi ndizochuluka zoti ndikusakulankhula ndi mbuzi komanso ndamanga nyumba.
Ngakhale na Mondwe Fred anasokoneza ntchitoyi, mkulu woona za maprogramu ku bunge la World Vision Malawi a Charles Chimombo wati akwaniritsa cholinga chawo ponena kuti anthu oposa 31,000 ndi wapindula mderalo.
Ndifuna kutisidwa kumbali yathu pa zimene tinakonza kuti chite kunoko tinakonzadi, koma monga mukuziwa pa zaka ziwiri zapita zikunabwera kunoko chikumbula cha Cyclone Fred. Chimenecho ndiye chinatisokoneza kwambiri chifukwa program athu ena makamaka infrastructure water system zinakhala kuti zinali affected kwambiri ndi Cyclone Fred, koma zina ndi zina zimene tinakonza kuti tichite kunoko tili okutisidwa.
Wachiwiri kwa nduna yona za maboma ngono a Owen Chomanika wayamikira bunge la World Vision Malawi chifukwa chothandizira boma pa ntchito yotukula omoyo wa anthu mdziko muno. A Chomanika omwenso anali mulendo olemekezeka pa mwambowo, apempha mabungwe ena omwese a boma kuti atengere chisanzo poyamba kufufuza zosowa za anthu kudera asanayambe ntchito zawo.
Ngoso limafunikira chifake a World Vision timayamikira kuti anapanga dongoso anafika bwino anaodira panonso akutsazika akupita enanso apangeso chimodzimodzi kuti tithandize tithandizane kutukula miyo yathu anthu ndipo mothandizana nawo ifeso ngati boma tindi udindo kuti anthu awa tizathandizira.
Bungwe la World Vision Malawi limagwira ntchitozo ndi ndalama zokwana $9 million zomwe ndi zoposa $15 billion kwacha ndi thandizo lochokera ku World Vision Hong Kong. Charles Pensulo, MBC Mulanje.
Bungwe la Germany Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, BFU, ladulutsa ripoti la ngozi ya ndege imene inachitikira munkhalango ya Chikangawa ndi kupha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale Dr. Salos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Tili ndi zambiri mulipoti ili.
Bungwe lofufuza za ngozi za ndege la German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, BFU, latulutsa ripoti ya ngozi ya ndege imene inachitikira munkhalango ya Chikangawa ndi kupha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale Dr. Salos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mulipotili ati mundegeyo munalibe muzipangizo zotapa mau chifukwa sizoenereka kwenikweni malingana ndi malamulo oyendetsera ndege. Kuonjezerapo chipangizo chopangitsa kuti ndege ipezeke mosavuta chimene machicha mchengerezi emergency transmission locator chinali ndi batire lomwe linatha mchaka cha 2004. Ripotilo lati ndegeyo inagwa itawomba mtengo makamaka kukhupi lake la kumanja potatikira makilomita 4.5. Bungwe la BFU linandi mpata opeza zotsatira zakupima kwa matupi a anthu omwe anakhudzidwa ndi ngoziyo zomwe zinaonetsa kuti anthuwo anafa atavulala kwambiri mmutu, mikono, miyendo ndi pachifuwa. Amalawi ali ndi chikhulupiriro kuti ripotili lipereka mayankho kumphekesera zomwe ena amafalitsa zokhudza ngoziyi.
Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake.
President Dr. Lazarus Chakwera wapereka ulemu wapadera kwa weruza milandu ku bwalo la apilo ndi lonjezo loti ulemuwo sudzaperekedwanso mwandale pofuna kusangalatsa ena. Ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu latuluka. Ndipo nthambi ya boma yoyendetsa mabungwe ya zamasewero ya Malawi National Council of Sports yati bwalo latsopano la BAT lomwe boma likumanga mudzidzalowa anthu okwana 17,000.
Takulandiraninso kugawo lachiwiri la nkhanizi. Zimbani zisanu ndi chimodzi mdziko muno zasaina ndondomeko yomwe cholinga chake ndi kutukula amayi kuti adzitenga nawo gawo pa utsogoleri mundale kuthana ndi ziwawa zomwe amayiwa amakumana nazo pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho chapatatu chaka chamawa. Poyankhula atasainira na mgwirizanowo mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jessica Bwira ati pakufunika kuthana ndi zovuta zomwe zimalepheretsa amayi kutenga nawo mbali pandale. Margaret Mapando ali ndi ripotiri.
Chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo a utsogoleri mzipani komanso maudindo osiyanasiyana akuti ndi chochepa kwambiri. Mwaichi magulu osiyanasiyana azipani za ndale boma ndi mabungo okhudzidwa abwera pamodzi pofuna kupeza njira zosiyanasiyana zothandiza kutukula amayi kuti nawonso adzilenga mbali pandale ndi kukhala m'maudindo osiyanasiyana. Poyankhula m'malo mwa chipani cha Malawi Congress a Jessica Bwira omwe ndi mneneri wa chipanichi atsindika zakufunika kugwirizana pakati pa zipani zosiyanasiyana pofuna kupereka mwayi kwa amayi kutenga nawo mbali pa utsogoleri mundale. Akabwira ati masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 amaonekera bwino zakufunika kosasiya mbuyo wina aliyense pa ntchito zachitukuko choncho ndikofunika kutukula amayi pa ndale komanso kuchotsa nkhanza zomwe amayi amakumana nazo.
Tonse ngati tikuyankhula chimodzi nkhani ya amayi sikhala nkhani ya ndale ikhala nkhani ya dziko ikhala nkhani yoti kaya ndikuma kansalazi kaya ndikuma MP singani yoti DPP kaza zoti ndifuna menyana ndi MCP kapena ndi UTM sadziti hey inu kwanu kuti azimaya kutera kuti idzikhala nkhani yoti tikudziwa kuti azimaya kwenu kukhalapo pa mpando osatiso mpando wongoti abwera kudzalemba manotsi koma akhale kuti akupanga fundo ndipo iwo ndamene ati woyimira chipani.
Mkulu woona zamalamulo mchipani cha DPP achipiriro mpinga njira wati chipanichi chiyesetsa kuonetsetsa kuti amayi ambiri akhale m'maudindo osiyanasiyana.
Position ya nyoni yathu ikukamba zonena kuti mwina muchizungu amati affirmative action gender equality kuti pasakhale kusiyana pa abambonde amayi komanso tichite nkhani ya paderadera yoonetsetsa kuti amayi akutenga nawo maudindo muchipani ndiye tipitiriza kuyambira pamenepo kameda nenera ngati pali zina zoti funike kuchita tikaya ndi kuma primary kaya ndi maudindo osiyanasiyana ku parliament tikhale shuwa kunena kuti azimayi ambiri ndithu akutenga kawo.
Wachiwiri kwawapa mpando wa bunge la Center for Multiparty Democracy a Ben Chakame wapempha zipani za ndalezi kuti zionetsetse kuti zikugwiritsa bwino ntchito ndondomekoyi.
Mchikalata mumulibe ndondomeko kuti ngati chipani china mwina sichikwanilisa sichitani chiona zotani komano tangopemphana kuti ifeyo ngati atsogoleri ngati chipani tikuyenera kuti ngati tili ndikuthekera kuti tilamulire ziko lino kubwera 2025 tikuyenera kumatsatira mamu komanso tikuyenera kuyika utsogoleri wazimayi pasogolo.
Zipani za Malawi Congress Party MCP Alliance for Democracy AFD Democratic Progressive Party DPP People's Party PP United Democratic Front UDF the United Transformation Movement UTM ndizomwe zasainira nawo mgwirizanowu. Margaret Mapando MBC Lilongwe.
Boma lapempha kumaliza maphunziro ku university kuti athandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Dr. Levis Enaya waku unduna wa zamaphunziro wapempha izi pamwambo opereka masatifiketi madiploma komanso madigiri kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku University of Malawi UNIMA. Charles Chindongo anali nawo pamwambowu kuzomba ndipo wadza ndi zambiri mulipoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson.
Mu uthenga wawo kwa ophunzira amene amaliza maphunzirowa wachiwiri wamkulu wa sukulu ya UNIMA Professor Samson Sajidu anali nthawi yakwana kuti gululi lithandize mokwanira boma kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo. Profesa Sajidu anaonjezera kunena kuti gululi lapeza luntha lokwanira ndipo lili ndi kuthekera kolemba anzawo ntchito.
Pamene popo ndi pamene ndimanena mchizungu muchakuti ntchito zikuvutadi chifukwa chakuti timaona ntchito zokhazo zimene zilipo. Maphunziro athu tikamapanga sikuti timati
tili ndi maphunzisi pano kuti achiso kupa business suda anaphunzira kukhala ndi mabusiness ya koma chifukwa choti zero maphunziro chanapasa zero kuti atha kupanga zina ndi zina anayambisa mabusiness so choachipikisa ndichoti kupita ukoko inda zikasaka ntchito komanso iwowo akakhale zowota kuyambisa ntchito chifukwa ndi wochangamuka kuposanso mwina amene sana kuphunzira.
Poyankhula ndi MPC, mkulu wa maphunziro apamwamba ku nduna za maphunziro Dr. Levis Enea atsindika kufunika kwa maphunziro apamwamba kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko kuphatikizapo a Malawi 2063.
Ifeyo ngati akoma tikusangana kwambiri fotonina kuti boma ili lili ndi masomphenya amene linakhazikitsa Malawi 2063 imene ikufuna anthu ophunzira bwino, anthu aukadaulo amene kodi akweza patsogolo chikuko cha dziko lino. Chetu kuyenera kuti pamene amaliza chonchi akhale mzichito zosiyana-siyana komanso athe kuyambisa even ntchito kuona kuti athe kulembaso ngakhale anthu anzawo. Choncho ife tiwokonzeka kuti tiachite support ngatikoma kuti akweze chitukuko cha dziko lino, pakuti chitukuko cha dziko lino chili mmanja mwawo anthu ophunzira bwino.
Ndipo mmodzi mwa ophunzira amene wamaliza maphunziro ake azamalamulo ku UNIMA, Comfort Mankhwazi, wati iye ndokonzeka kuthandiza Malawi kupeza chilungamo mosavuta.
Chimamwe changa ndi chopambana kwambiri, siyopeka, siyopeka kupanga graduate, especially program yanga. Ndinotokoza kwambiri, ndipo dziko liyembekezele ndithu zambiri kuchokera kwa ineyo. Profession yathu ndi profession imene mapanga zinthu zosiyana-siyana.
Sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi lachitatu yaperekanso degree ya ulemu kwa mtsogolero wa dziko la Mozambique, a Philippe News kamba kulimbikitsa ubale pakati pa maiko.
Munkhani za masewero, nthambi ya boma yoyendetsa mabungu za masewero ya Malawi National Council of Sports yati bwalo latsopano la BAT lomwe boma likumanga modzidzalowa anthu okwana 17,000. Mkulu wa nthambiyi Dr. Henry Kamata wati bwaloli akulimanga mwa makono ndipo likhala ndi maofesi ochuluka omwe adzidzabwereketsa kwa ochita malonda ndi kumadzipangira lokha ndalama. Akamata kufotokoza.
Stadium ya BAT imene ikumangidwa ya tsopano ndinene kuti no ndime yoyamba tinatsiriza imene yogumula stadium ya kale komanso yogwira ntchito kuti tikozekeretse pa malopo imeneyo inatha. Panopa tili ndime ya chiwiri. Ndime ya chiwiri ndi kumangano stadium imene tidachika kale ma advert mu mapepala. Komanso anthu amene anasunza chibi adalembera tidaziwunika zonsezo. Panopa tidazipereka ku PPDA kutino atithandize mwa ukadaulo wawo kutino mwina tipeze munthu kapena kampani imene ingamange. Choyambire chona kutino anthu onse obwera ku BAT stadium adzakhala pasi pa mthuzi. It's a covered stadium, adzakhala pasi pa mthuzi bwinobwino. Komanso tayikamonso malo otino azathu azothamanga-thamanga ma athletes akhoza kumathamangamo molingana ndi ma standards a Olympic. So idzakhala ndi imeneyoyo. Komanso taonanso kutino anthu ogwira ntchito technical officials kandi ma umpires, ma judges, ma referees, ma officials ena ndose tapatse ma office, ma dressing rooms onse alipo bwinobwino. Komanso taperekanso malo onena kutino magalimoto a ogwira ntchito kumatimu osiyana-siyana, kumabungu osiyana-siyana amene akubwera kudzachita masewero akhaleso ndi malo awo. Koma chachikulu tinaonanso kuti kodino chinthu chiti kachimanga kodi tidzachiyendetsa bwanji. Ndiyeno mbali imodzi imene ikhala kumpoto kwa stadium imene iyi timangako ma ofesi otino anthu akhoza kupezamo ma ofesi nkumalipira rent. Ndrama zimene tizitolera kumene koko nzoti zitithandize kutino tisamalire stadium imene iyi. Kutanthauza kutino mpira wina uliwonse national team kafera ndi dziko liti tikhoza kudzadzana bwinobwino ndikuonera masewera.
Kampani ya Precious Medical International yapereka thandizo la ndrama zokwana 1.5 million kwacha kubunge la Malawi National Council of Sports zothandizira mpikisano wa Blantyre 42.195 kilometers race omwe uchitike pa 7 mwezi wa mawa. Poyankhula pomwe amapereka cheke cha ndalamazo, mkulu wa kampaniyi a Gertrude Mateo ati apereka thandizolo chifukwa masewero othamanga amagwirizana ndi cholinga cha kampani yawo chomwe ndikuteteza komanso kulimbikitsa thupi iwo akufotokoza.
Ifeyo tapereka ndrama imeneyi kwa Malawi Council of Sports chifukwa choti tilosangala kwambiri kuti pali mpikisano umenewu umene ukuchitika anthu kuthamanga ndi kupanga ma aerobics. Zimenezi zikugwirizana kwambiri ndi mmene ifeyo timagwirira ntchito yathu chifukwa ngati Precious Medical International timapanga offer ma medical insurance services komanso at the same time timapanga tinema program amene timapereka kwa anthu kuti anthu azikhala ndi moyo wa thanzi. Ndi mpikisano umenewu ndi chinthu chofunikira kwambiri and tikukhulupirira kuti makasitomala athu ambiri olongakhala anthu amene sali makasitomala athu akhala omasuka kukapikisana nawo pampikisano.
Ife ndikondwa kwambiri, ndikondwa mʼmagawo angapo. Number one, chifukwa chonena kuti a Precious Medical International atithandiza komanso ati kutithandiza kokha adzipereka kuti onso abwera adzachita nawo masewero amenewo. Chinanso chimene chatipasa chidwi ndi chonena kuti iwo kutithandiza kumene atithandiza zikugwirizana kwambiri ndi business yawo. Business yawo iwo amatisamalira tons. Tikadwala tikapita kuchipatala amatithandiza kuti mabiru adzichepa kuchipatala kuchi. Koma sanangoona chidwi chawo kuti anthu adwale yayi, afuna anthu akhale ndi moyo wa tons. Ndi Blantyre Race ikulimbikitsanso moyo wa tons. Anthu abwera adzathamanga, anthu abwera adzapanga majowajowa, azapanga aerobics, zimenezo zikuthandizira tons kuti nzika zikhale za tons. So ndifo kondo kwambiri pa chifukwa chimene.
Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mito yake.
President Dr. Lazarus Chakwera wapereka ulemu wapadera kwa weruza milandu kubalo la apilo ndi lonjezo loti ulemuwu sudzaperekedwanso mwandale pofuna kusangalatsa ena. Ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu latuluka. Ndipo nthambi ya boma yoyendetsa mabungwe ya zamasewero ya Malawi National Council of Sports yati bwalo latsopano la BAT lomwe boma likumanga mudzidzalowa anthu okwana 17,000.
Munali ndine Blessings Chirewuka mukoma nonse.